Babukeli bemakhiwa TV sekuphinde futhi kanjalo noma kanjani ke khona la enquthu nje ngoba namhlanje nje ngutshethi senquthu nje sendona senquthu ku opposite neplaza noma kanjani yakhona la enquthu nginjaka nginibikele nje kuzonke indawo la kufunyela khona lo mbukiso igama lami mina ngu Cape Town uthi ngakamasondo isibongo nyembo somkhulu ngadile kuphuza amachazelo abantu bathi mina ngushoti uMartin Ntamsagwa sakhe nje masokho lapho e Thomontane wakhoza mazama yonke iCape Town lena abaphuma beqhasha endle njengephuma ebedidekile njenge Adidas kanti yonke into icorrect njenge Nike ke namhlanje ke nje ngoba nje silapha enquthu sithi nje IFP enquthu rally nje namhlanje khona la enquthu njengoba nje ekhona naye ubaba candidate IFP ikakhona la kwaZulu Natal ubana ubaba uThami Ntuli umphemba naye ke ukhona la kanike noshenge naye futhi ukhona ubaba uButhelezi khona la enquthu nokuyingane kabana kababa uma ngosuthu uButhelezi ongasekho ke kulelizwe osowandulela kwelaphakade ke sikhona khona la enquthu njoba ubona nje abantu nje kuphithizela kugcwele nje kanje usuqalileke umcimbi ngizokuthatha nje ngubeke ukuthi ngabe kwenzakalani sobe senza nje nama interviews ke nabo bonke ke nje abantu abahlukahlukene ebayo ke amalunga IFP namhlanje ke sizoqhubeka nje lokusikuthatha woza kuhambe nami embukelo Makhiwa TV sekusukile lokho Cape Town ukuphethe ngezandla zombili ngizokufudumeza asambe
ngikhuleke kakhulu enkosini yesizwe sakwaphelezi ongumntwana wokuphinda angene okhona phakathi kwethu shenge ngibingelele uhlalo wesifundazwe sakwaZulu Natal obuye abe upremier candidate wethu njengeqembu lenkatha ophinde futhi abe umeya laphana umeya wethu weqembu lenkatha lapha eKhincetshwayo aphinde futhi abe uhlalo inhlangano lena ephethe umasipala lapha esifundazweni sakithi bonke umasipala lapha esifundazweni sakithi kwaZulu Natal uhlalo umbutha wabantu abasha kuzwe lonke okhona phakathi kwethu umfowethu uZondo ngi unobhala wombutho wabesifazane kuzwe lonke buya be umeya wethu lapha emlalazi abahlonishwa bethuliwe ngendlela ehlelekileyo imeya ayizikhona phakathi kwethu wosomlomo bethuliwe ngendlela ehlelekileyo abakhona amasela meya akhona athuliwe nawo ngendlela ehlelekileyo abahlonishwa bonke amakhansela abakhona uyihlalo uhlalo wedistrict uyihlalo beyinge umfowethu umthembu osekomidini lentsha kuzwelonke okhona phakathi kwethu amalunga ahloniphekile esifundazwe unobhala wethu wesifundazwe okuhlangana kwethu namhlanje sophisi ngiyafisa ukuba ngubalule ukuthi njengesithunywa seqembu lenkathi esithunyelwe lapha enquthu ukuba ngizokwenza umsebenzi njengomeya walapha enquthu ngiyafisa ukusho ukuthi sophisi esukuthunywe iqembu lenkatha asizenyezi asesaba ukusho phakathi kokhombrethi bethu abakhona la esethembayo futhi ukuthi nabo abezenyezi ngomsebenzi esathunywa wona ukusebenzela abantu basenquthu alikho iwadi kumawadi aphelele lapha sompisi asenquthu angathi awabazi ubuholi basenquthu ubuholi basenquthu beyafika kuwonke amawadi asenquthu akufiki nje futhi busonge izandla kodwa sifike sihlabisoyi sishiso kontrake ezumsebenzi alikho iwadi elingathinteki unyaka nonyaka imali senze siqiniseko sokuthi kunemisebenzi eyenzakalayo emawadini ngaleyo ndlela sompisi ngiqonda ukuthi labo comrade bethu amavolunteer esizophuma nawo singena umuzi zomuzi senze u-door to door asizukuphumputha ukuthi sizothini kubo kodwa sobe sisho iwadi newadi ukuthi nathi iholo kwaba becela iholo ngoba sikhambisa okusuke ecela umphakathi wakithi enquthu bazobe besho bethi nathi iholo eliwufakazi bokuthi kuyasetshenzwa enquthu abaneyinkulisa ngoba neyinkulisa siyazakha uzobesho ethi nansi inkulisa futhi bathembisa ukuthi okunye kuyeza ababefisa imigwaqo ngoba kuhambeki bazobe besho bethi nansi imigwaqo esiyakhele umkhandlu wasenquthu okubufakazi ukuthi iqembu lenkatha liyawenza umsebenzi elithunywe wona. Imigwaqo esuke ingalungile senze isiqiniseko sokuthi siyayilungisa noma singeke siyilungise yonke kanye kanye ngoba kubuye kufike izivula ezikhukhulayo kodwa sinohlelo oluqondile lokuqinisekisa ukuthi imigwaqo uhamba amawadi namawadi iyalungiseka. Ziningi-ke izinto uma ngingabala Sompisi nasenkosini yesizwe esizenzayo njengomkhandlu wasenquthu ngashonilanga ngendlela eziningi ngayo. Bayabona uma behamba lapha ey'tradini zasedolobheni ukuthi sifuna ukufaka ugesi ukuthi sifake ugesi lozokhanyisa lapha ey'tradini ozosebenzisa i-solar system ukuthi noma ngabe ugesi uyahamba kodwa umphakathi wakithi enquthu ungakhuthuzwa ungabanjwa zinsola boya eseyigcwele kodwa ukwazi ukukhanya noma ngabe kuthiwa kuhamba ugesi izitrati zonke la edolobheni noma ungena lapha edolobheni kuningi esingakubala Sompisi. Amawadi amaningi kushuma uthuli kuyakhiwa iy'ngqalasizinda lapha enquthu kungekudala nje ezalo nyaka esihlaba amasoyi kulo nyaka sobe senze isiqiniseko ukuthi siyayidlulisela emphakathini. Ngalawo mazwi ngithi anguveze lokhu Sompisi ukuthi abantu bala enquthu ngeke babe namahloni uma beshaya udo-to-do. Abantu basenquthu ngeke besabe ngoba kuzoba kukhona izinto abayikhombayo. Siyathembisa futhi ukuthi sisazoqhubeka sinobuholi bonke sibambisene nabo amakhansela sisebenze ngokuyikhandla ukuqinisekisa ukuthi senza lokhu esaziwa ngakho njengeqembu lenkatha ukuthi sisebenzele abantu lapho esisuke sithunywe khona ngobuqotho nangokwethembeka. Sizoqinisekisa ukuthi senze njalo. Ngiphuthumeke ngiye emsebenzini engithunywe wona. Umsebenzi engithunywe wona ukuba ngichaze inhloso yosuku lwanamhlanje. Usuku lwanamhlanje esize ngalo sizothi umphakathi wasenquthu njengoba simeme abefundisi samema wonke umuntu okhona wasenquthu samema osomabhizinisi balapha enquthu sathi ababe khona sibamemela ukuthi abeze bezolalela bese kuthi laba abangamalunga eqembu lenkatha belalele nabo ukuthi uhlalo wabo uprima candidate wabo ukuthi uzothini kubo njoba siyokhethweni futhi okunye azokusho uhlalo wesifundazwe candidate wethu ukuthi kusasa siyosindini lapha azobe yothula khona usomqulu weyithembiso zokuthi yinto ezokwenzeka lapha KwaZulu Natal. Uhambela ke iKwaZulu Natal yonke ngoba iqembu lenkatha lacacisa ukuthi lifisa ukuthi kube uyena oba esigadla ngaye kusifundazwe sakwaZulu Natal ukuthi kube uyena esigadla ngaye esifundazweni sakwaZulu Natal. Njengesifundazwe ke siphelezela uhlalo wethu wesifundazwe useyihambela indawo eyiningi njengoba ethunywe iqembu lenkathi usadlula futhi kuyoze kufike ukhetho ukwenzela ukuthi abantu balapha eSouth Africa kakhulukazi la KwaZulu Natal engabe ibikhothi akamazi engabe ibikhothi akaze amuzwe ekhuluma inhloso nje enkulu ngoba ngizoze ngithinte nezinto azoyibeka ngifisa nje ukuthi inhloso yosuku ukuthi nani bavolontiya eqembu lenkatha ngoba uma yilunga nje leqembu lenkatha wonke umuntu uyivolontiya uzophuma ayokhuluma uhlalo ke okanye uprima candidate wethu uzolihlobisa ukuthi uma ngabe niphuma niyokwenza udo-to-do anazise ukuthi ikuphi okuzokwenzeka. Ngalawo mazwi ke amafishane ngiqonde ukuthi ke inhloso yosuku lwanamhlanje ilelo bo-comrade ngoba sonke sisazophuma siyoqinisekisa ukuthi uhlalo wethu okanye uprima candidate wethu uyasiphatha isifundazwe sakwaZulu Natal. Sizoqinisekisa ke lokho hhayi ngokukhuluma ngomlomo kodwa ngokuthi siphume siyoqinisekise siyonxenxa iy'hlobo zethu nabangani bethu ukuthi baphume bayovota ngalolu yasuku ukuze sifundazwe saKwaZulu-Natal sibuye eqenjini lekatha elisebenzela umphakathi ngobuqotho nokwethembeka. Ngalawo mazwike amafishane ngithokoza kakhulu baphathi bohlele ukuthi ninginikeze leli thuba, ngiyathokoza.